Santo, viva!
Viva!
Viva, SACP, 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 viva!
Viva!
Viva, ANC, 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 viva!
Viva!
Amanda! Viva, the Progressive Youth Alliance, viva! Siyabona ukuthi niphume ngothilweni. Kusukume ngisho nesinedolo. Sizolo sibalinda namakhomrade eza ngemuva. Kodwa sisho ukuthi umfundisi ulindwa ngenkonga. Ngoba kune-element yesikhathi. Kodwa ngoba siyanga emsebenzini nesikhathi sonke. Ingako sithi lo mbhidlango kufanele ube ne-impact. Siyasho-ke comrades ukuthi-ke sesizoliqala uhlelo lethu ngoba siyabona amaqabane ayangena. Siyabona abezindaba bakhona. Siyaxolisa ukuthi bayasebenza namhlanje kodwa as long as be-advance i-agenda bezo-advansa ngendlela e-proper kodwa amandla awethu elizwe elizwe
Dada,
we are Kukona u deputy chairperson we COSATU in the province. The chairpersonship we COSATU in the province. Aiphelele mayengekho u deputy chair. Siyazi ukubona machine. Kona sifuna ukuthi izolonke limbo. Kuna msebenzi azosenzela wona. The problem here to Congress is that we are not going to have a long agenda. The agenda is to end the Kakulu Kluisana Nomkashi. That's a permanent agenda. Don't you program Congress? And when they see the emphasize again, I say, Kulumene is the Kuluma Pampi Luguti. Uzomswati number one wekhosatu esizomlalela. Sonke njengoba silana silawulwa uzomswati number one, the president of khosatu. Okuyena ozokhuluma nathi siyabasebenzi. Ama-alliance partners sizowanima ukuthi enze ama-addresses azokwazi ukusapota umsebenzi owenziwa yikhosatu. But before loko sizocela ukuthi unumber one wethu kube i-recognition ye-leadership ekhona esinayo la. Sizocela ukuthi-ke sibe naloko kunumber one. Kunumber two